Yeti. Gama is Jaffa from TOTAI, the gas solution. I'm going to tell you the Condier non-pressure paraffin heat. I'm going to tell you the money. And ngizela ukunchazela ke ukuthi niyilungisa kanjani iheater yenu yokuqala paraffin manje service for the first time. So niyobona phakathi eboxini kune information lena sibiza ithen instruction manual kahle kahle ne. Ichazelana ukuthi isebenza kanjani noma ibhaliwe ngesiNgisi. So cela nje ukuthi nibukele izithombe zalana ukuthi sikwazi ukumchazela ukuthi kwenzakalani lana nakhona ukuthi iphethe yini yonke. My pellet heat. So you know, ukuthi ngichazele indlela yokuthi ngiyothola ukuthi understand nakhona ukuthi ngiyokhona ukuthi nithengise. So uqala funnel nespanner. Kumele kusebenze lezi ukuvulela icap lakho la ukuthi uyothela iparafini. So uzosebenzisa ifunnel ulifaka kanje. So yeah, tell again. You tell a yonki paraffin lana, not more than 3 liters. One tete lapu, yan tela wagit. Maul vula for the first time, you tell a wuti ihlale in a paraffin parati for at least a mahora or 2. Maxen gulet a mahora or 2, let's say ul vula on 4, to tell him on 4. U tell a wuti service the suit to miss him on 6, yeah. That's 2 hours as you leave. And then mantege lana ulvulela. Also qeda ukuyithela ngapha ne. Lana phakathi niyobona ukuthi there's a combustor. Lento le yiyo ekhafulela neyomlilo ukuthi ukwazi ukuyisebenzisa ukufudumeza naserumini endlini. So lana soyakhubukisa so i-wick. Wick igama layo yona indwangu. Indwangu yona ukuthi kumele ihlangane neparafini lana phakathi enzazi. Ukuthi naye ibegcwele mawuso ready ukulayita imetshisi uyisondeze izoyenza show ukuthi mawulukhuphukisa liyakhuphuka lana futhi kumele ulikhuphukise kancane nje awulenzi phezulu ungasheshi ukuyenza lana because kumele ihage so iyakhuphuka kancane bese iyabambiwa ikhuphuka futhi kancane bese iyabambiwa ikhuphuka futhi kancane ibambiwa yabo. So lapho mawuzobona ukuthi mhlambe awujikisanga kalula izophinda ibuyele phansi akunankinga lapho ungaphendula ultrayise uyalikhuphukisa uyalila uyalikhuphukisa futhi usoyalila. So angazi noma liyabonakale le ndwangu le yiyo le esiyibizayo i-wick. Yiyo le mele ihlale phakathi paraffin for at least 2 hours before uqala uyidumisa. So khona ukuyeka ke. Niyabona nalana lo usibiza it's the flame out device. Kahle kahle yona ifakiwe phakathi kule unit ukuthi kube safe. Khona ukunisiza ukuthi ningalimali nasendlini kungashi. So to avoid ukuthi kushe endlini. Yenza sho ukuthi yonke isikhathi iflame out device ihleli isebenza. So ukhuphukisile uso ready ke manje. So ungalayita ke nge-matches uyayisondeza. Mawuso ucede ukulayita yila ukwehlisa khona the combustor. The combustor yiyo ukuthi ivalela yonke iparafin phakathi ukuthi leyo mlilo mayeseyikhuphuka sekuyafuduma ke endlini. Okay, nazo ke bakithi sesedumisa ke. Ngisho lana sibophe konke, sicheke konke. Sithelile iparafin, salinda nje amahora o 2 sesiyalayita ke. Ukuyilayita, usushaya i-matches cala. Mase qeda ukulayita, uyalikhuphukisa kancane nje. Bese uyalihlanganisa ngaleya wick. Dumile.